ari kwiga rino somo muze mukore like, mukore share, mukore comment. Ibyo bintu mubikore muri benshi ubundi tutangire twigana no kugezweho mushyashya ko tumaze igihe twigana kuturirimbo ariko nabyo murabona ko bihari. Yeah.